inda ma har wayannan mutane suka shigo harabar makarantan har wani kuma akwai wasu cibiyoyi ko kuma masana'antu wanda aka shigo nan aka barnata aka satar kayan wayannan masana'antu nan take jami'an tsaro aka baiwa gwamnati